Papita zaga follow ndi tu chilowele ni mboma olemekezeka msikulu wa tziko lino Dr. Zos Makathi chakwera ndachuli ya olemekezeka Dr. Salos Klaus Chilima tida vota mujisankho cha 2020. Ndi pata kalipa anu pale pama kalipa antwe nage amende tu samafu na kufomeleza kuti a Professor Arthur Peter Mutharika adaluza chisankho. Yuhu wama kupila kuti a Professor Peter Mutharika anachita kulani tuwa boma ndi mabwalo antu waza milandu kapena kuti constitutional coup mujizungu. Yuhu wama naizi pejuri akuona manamba lama voti amende tu anawapeza a professor mu 2019 sama siyana kwambiri ndi mavota amene anawapeza anso mu 2020 soza kuti zija zonse zija za TPEX amaona ngati kuti anthu angangwapikira nkhana a Mutharika cholinga awachotse pampando ndiye tabwelanso ndi bambo Innocent Mutholo ena mangoti chikuni chautsi ena mate the game changer amenenso akukamba nkhanyo khayo khayo mana kuti a professor Peter Mutharika Sanaluze chisankho mu 2019 komanso Sanaluze chisankho mu 2020 ndipo iwo wa professor palibe zokuti anabela chisankho mu 2019 zonse zija yali nkhani chabe yongoti awachotsere pampando through the courts ndite tikhale modzi kuti timve kuti Innocent Mutholo akuti bwanji pa nkhani ya zisankho za 2019 komanso 2020 ndi mmene boma la Tosa Alliance likuyendera lero pa 22 May 2024 pano pa Nyasa VoiceBox.
Moni amai ngabambo anyamata ndasungwana kwina kulikonse kumene inu muli siku la lero. Ine ndi Mutholo Mr. Game Changer chikuni chausi. Utenga wanga uyamba upite kwa Chakwera, upite kwa Chilima ndi all cabinet ministers ya Tonse government. Ndi mafuna utengo wanga oyamba ukhale onena kuti boma la Chakwera, Achakwera mwini, Achilima, ninduna zao ndi antu akuma ni mbava za wantu, antu olepera, antu honunga, antu asanko, antu okondera, antu amene zochitika zao sazi wachimena chita ndi kumena kupita, ndi nene pano kunena kuti inu nonse. Amene mumayankhula ndi Achakwera mwauze kuti game changer akuti ndinu sogoleri ompesa chisoni, sogoleri wakuba, sogoleri okwimisa katangale kudziko. Amene mumacheza ndi Achilima mwauze kuna kuti game changer akunena kuti no munali kale mumaoneka ngati oganiza boko mamutu mwainu muli mkerera mulibe kathu ndinu mbava ya chabe chabe. Mwauze nduna zimene zili around anthu amenewa kunena kuti ndidzakuba upatikiza apo ninena kuti Tosa Alliance ndi boma la kuba, boma lononga, boma la sanko, boma limene likuyesetsa kunena kuti libwezere Malawi ku one party system. Mawanga uyamba akale ameneo. Remember ine ni game changer chikuli chausi. A Malawi veserani. Mawanga chiwiri ndonena kuti zisanko za 2019 Professor Arthur Peter Mutharika anawina. Zisankho za 2020 Professor Arthur Peter Mutharika anawina. Ndikuyankhula ndipo ndipereka zifukwa zake zokwanira. Ine ni game changer ndifuna Malawi muzindi satira buno bwino. Koma ndisanafike kumeneko ndimafuna ndikumbuseni kunena kuti kuziko lino kuli katangale wankulu amena kuchitika pa nkhani ya NRB nkhani ya zipaso zauzika. Ndipo katangale hii akuchitika kwambiri ku Southern Region ndi ku Eastern Region komanso ku Northern Region. Nimafuna ndi yankhule pano kuti posachedwa Malawi tikhala ni msonkhano wathu lankhani komanso posachedwa ndilengedzetsa kuti tikulowa panseu because Malawi belongs to Malawians. So nobody by any means amene ata kutiopseza kapena kuti kazika pansi mujina oti iyeyo ndi president, ni mkulu wa nkondo, ni mkulu wa polisi, ni vice president and minister. We don't care as long as we know kuti ife ni ndani kuchiko lino tikupita panseu kuti zao chitsiru zintu zopusa izi zimene zotitikazi zimene chisogozo chake ndichofuna kubera zisankho za 2025 ine ngati game changer ndikunena kuti siziteka ya. So ni mafuna ndiambe motero. Chintu cha chiwiri mene danenera a Malawi, let me tell you kuti zisankho za 2019 Professor Arthur Peter Mutharika anawina ndi mavoti okwana 1.9 million chakuti. Right? Ngati sindi kulakwisa 1.8 million chakuti. Ndifuna Malawi munivesesi ndi chifukwa pano ndabwera kudzanena kuti boma ili ndilo landa. Boma ili sili na voteledo ndia Malawi. Boma ili ni boma limene linangolanda boma kwa mtu amene Malawi ana mukonda. Mtu amene Malawi ana nkulupilira. Boma ili linatandizidwa kwa mbiri di magulu atani lenda. Pamozi di majaji yao 5. Kuti atifiki sepano pamene tafika po magula tumbala fertilizer 120,000. Kuti atifiki sepano kumakwena basi kutoke na kulirongo upita blanta ya 25,000. Kuti atifiki sepo magula nima 700. Atifiki sepo magula sugar weni 5,000. Atifiki sepano po magula chimanga 60,000. Chimene kima gula time manager 6,000. Ni mafuna ndia mkule choncho kunena kutino. Boma ili si boma lovotele gwandia amalawi mwanga makufuna kwao. Boma ili ngio chita kulipanga a mechanism mwatandiza na ni majaji ni ena ankwija menamari kupolisi ni ena hotel. Koma ni mafuna ndia mkule kuna kuti 2025 Malawi will show up our anger. And from now on Malawi dzuka kala ni mpamvu kala nsonga. Fachipuruso chako chaandikira so osa chisewerese ya. Ni mafuna ndi ambe ni mawameno. Game changer. Wayankula banji mawameno. Malawi aziwe mwereza. Professor Arthur Peter Mtarika uja. Anawi na Zisankho za 2019. Ni mwereze. Zisankho za 2020. Professor Arthur Peter Mtarika. Anawi na. Ni kulena izitifuachani. Nditapanga kafukufuku wanga. Naona kuti judgment. Imene inabwena ni mburi za majaja pita kasume kuina kulikose. Inari judgment yopusa ya mburi, yopanda chirungamu, mopanda mrungu, mopanda ntendere. Chifajani ni kuyankuwa zemenezi. Judgment imene inabwena ni nkani imene inadanda ulirirwa. Zosa gwizana mpangono mdono pongwe. Remember 2019 amalawi amapita kwa vota sukunari 50+1. Remember amalawi chipani china chini chose chinapita monga chipani chodi sokorelu wake. Remember ntawi manager achirima anapita ni chipani chao cha UTM. Achakwera anapita ni chipani chao cha Malawi Congress Party. Apita Mtarika anapita chipani chao cha DPP. Amalawi ndifuna mujisatire. Nikama kuhusa ni kuna kuti Zisankho za 2020 ni 2019 zinabere duwa koma ana wina ni Peter Mtarika. Koma chifoja maprani ofuna kuzunza kulanga koma anso. Kwa hono nga ziko lino kumene majaja nali na kunditimu hii mene kono nga hii. Nifuna Malawi mwishuwe hii. Zatisiwika paro. After kafukufuku wa game changer. Kunena kuti 2020 so Professor Arthur Peter Mtarika ana wina. Kuti mwishuwa kuti ana wina. Zisankho za 2019. 1.9 million votes imene inampangisa Peter Mtarika kuwina akoti sana gamune mtigamulo chao kuchula poza manumbers kuti ndi amene anasintha zosatira za Zisankho za 2019 kunena kuina zosatira ndi zimene zimampangisa munthu kukhala president kapena kuchuluka kwa mavoti amene ali nawo ndi kumene kuna mampangisa munthu kukhala president wa dziko tipex amene kunenedwayo. Palibe china jini chose chimene majaji anabweza pocha zeru chofuna kupezo chirungamo kumtorea multiplex palibe. Tu muone kunena kutino boma sopano la fomereza kuti Zisankho zititike kam 2020. Malawi nifuna muniversa sebu no wino. Kunena kuti pa 2020 ama majaji atu opanda nzeru osa ganiza osa punjira kupunza jitsiru jina zima pita kuskulu. Nimueleze pano. Zisiru zina nzo punjira koma zo titika zate outside dati kupunjira mpere na zoka zoka. So ni mafuna muone chon chikuti atirima na imaoka asakwela na imaoka apita Mtarika na imaoka wae pankani ya Zisankho chachibweleza ngani ya mirandu akunena kuti atunumuka patikizane anatenga 1 million ya asakwela ni kutenga 1 million ya atirima mkwa uja kwa kazika pasi kuti muwine kuti zutitabu ino tibwelesepo mfundo ina imene kupangisheni nukute mugwirizade choringa mulade boma kapini vesesa kaya. So anagwirizana zimenezi koma muka yanga nila zosatira za Zisankho za 2020 Peter Mtarika nembara imene anapeza ya mavoti njiyo mweso ina kaninwa kumavoti a 2019 mukuni vesesa mkuna wino nembara imene Peter Mtarika anaineleka kuti adzodzenwe akale president pa 2020 so ni nambara yomweyo imene imananda ulidwa kuti fanali tipex fulso nkumane na kutino nambara yomweyo imene na pesa 2019 nambara yomweyo pesa 2020 leo nino akoti sana ya mkune pobwanji kuti fanali tipex pamene number imene amaimba ndaula ku 2020 ndiyo mwe imene waipeza amene ku 2019 ndiyo mwe imene waipeza 2020 ndikunena kuti mabweresa Peter Mutharika ucha anawina zisankho za 2019 komanso anawina zisankho za 2020 ndikulengeza ine ngati Malawi ziko lino kuti kuyambira 2020 kudzafika pano Malawi yakhala ndi boma limene linachita kulandidwa boma limene lachita ku linachita kulanda boma limene linaenda manja mwa majaji kuti asokondeze chilungamo cha judgment kwa pandi mafuna ndikuze kuli Mulungu amene amapereka judgment yolungama ndipo posachedwa you are going to face the anger of God. I want to assure you all judges kuna kuti there is God in heaven amene ama judge iwo amene ama simva kuti ndo judge imafuna ndauza nyirenda kuti don't think kuti Malawi we are still quiet and we are happy and we are okay. No, Malawi we still remember where we are coming from and what was happening there kuti zititengere ife kufika pa mulingo wa kulira umene ife tikulira. Anyway, a Malawi ndi yankhule choncho kunena kuti muzindikira kunena kuti no zisankho za 2019 Peter Mutharika anawina ndipo umboni wake ni mavoti amene anavoteredwa mu 2020 amene nambara yake inafanana kwa tuntu bwina sokupitirirapo ni nambara imene Peter Mutharika ananenedwa kuti wachita kubera imene anaipeza 2019 ya 2020 sana nene kuti wabera kapena watani facho ndimekuti anthu anatenga mavoti achilima anatenga mavoti achakwera anatenga mavoti akavulepo kaluwa anatenga mavoti kaendi ino kitsehana ndikuwapatikiza pamozi pamene zipani zonsensi sizinapite paguru right akanakhala majaji anzeru opa Mulungu olemekeza malamulo aziko lino komanso ona kusogolo akanenera kuti zisankho zimene mukudandaulazi achilima munayi mapanoka achakwera munayi mapanoka apita Mutharika munayi mapanoka aya ino kitsehana munayi mapanoka pitaniso chimodzi ndipo molingana ndikuona kwanga zipani zimene zikanapikisana so ndikanakhala ine judge ndikutsaphunzira kwangako ndikanenena kuti no zipani ziwiri zimene zinapita ku court chipani cha UTM ndi chipani cha Congress komanso chipani cha DPP zipani zitatu zizipikisane anthu avota afuna tilima afuna chakwera afuna Peter Mutharika imene ndi imene ikanakhala innocent ruling kapena innocent judgment not like kuapasa chochita kuti mene tagamulamu ndiye mukaphatikizane that was wrong according to Mr. Game Changer with my little understanding of constitution right so amalawi ndimafuna ndiyankhule chonchi lero kunena kuti through that that's why mukuona kuti boma iri siriri stable boma iri ndiyo gwedejeka boma iri likuenda molephera ndichifamu kuona kunena kuti boma iri chifwacho ndi chiyambi chake chinali choyipa kukapa anthu kumenya ma monitors kuchita izo kuwotcha izo amalawi zimene zitamuzizikumbukira kuti ni nthawi imene amalawi tinaluza usumani imene ni nthawi imene atolankhani athu anavulidwa nsalu achimayi kuenda ma research ni nthawi imene mapolisi athu misewu yathu inagumulidwa mapolisi kuyasidwa ni nthawi imene amalawi athu anakapidwa ochuluka at the same time ndi nthawi imene president chakwera anayankhula kuti mwazi wanga uzakhala nsembe ndizakhesa bwazi so chimene chilichonse chimene amalawi mukuchona pano don't surprised because oh, what is going on now? Ni patani yochokera ku 2019-2020 ndizimene anayankhula anthu olanda bomawa right Game Changer lero chikuchitika ndi chani ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no kukhapidwa kwa anthu kumbowe ndizimene iwo zili msystemu yawo kuphwanyidwa kwa magali moto ndizimene zili msystemu yawo kumenyedwa kwa anthu kumpoto uko osanthula chipani cha phone ndi zimene zili msystemu yawo ndimafuna lero lino ndiyankhule chonchi kuti Malawi zosatira zimene zonse zikupangidwa na kuti iyayi koma ma IT iyayipanganizi zonse zija leloso ndiliuza dziko la Malawi kuti nkhani ya ma IT kuipitisa kwa ilumikizisa ku mavoti ndi katangale amene afuna kuti achitike so ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti no I'm tired now and I'm very angry now. I just want to ask you all Malawians all over the world. Now let's all wake up and join hands together to fight for the goodness of our country, to defend our democracy. Because enough is enough. We can't remain silent watching. Zopusa ngati zizikuchitika. Kamniveza sa Malawi guy. tatopa tikubva kupweteka kwambiri nemafuna ndiyankhula choncho Malawi kunena kuti posachedwa ndilengezesa siku la demonstration boma limene tipite. Remember, I'm going district to district and ndiyankhula ndipo tiyenda ndi wina aliyense kubomako bademu amene akubwerawa ndiyokhuzana ndi ziphaso za ujika anthu a NRB mukati fotokozere chimwe muchita kuti anthu athu asalembedwe kutsolo. Mukati fotokozere chimwe muchita kuti anthu athu asalembedwe kusanje. Mukati fotokozere chimwe muchita kuti anthu athu asalembedwe chiphaso cha ujika kuchikwawa. Mukati fotokozere chochitika ndi chali kuti anthu athu aziti wakawaka kwathu kuno iye ayikoma kompyuta yawonongeka, iye ayikoma network kulibe, iye ayikoma mapepala kulibe, iye ayikoma izi. Mukati fotokozere ku Blantyre, mukati fotokozere ku Mulanje, mukafotokoze bwino ku Chilazulo, mukafotokoze bwino ku Phalombe, mukafotokoze bwino ku Zomba, mukayankhula inuyo bwino ku Mangotsi, ku Baraka komanso ku Matsinga, mukafotokozatu ku Ntsewu, inuyo mukafotokoza ku Zuzu. Tifuna dziko la Malawi lidziwe komanso awa NRB ndi mabwana amene apasa zimamiliyoni kuti awononge ntchito yabwino ngati imene adziwa kuti Malawi we are not stupid people. Kabine vese saka. So very soon we are going to start this campaign and we are not going to sit down up until chilungamo chitaoneka. Ndipo ndiyankhule chonchi kuti anthu nonse amene mukugwira ntchito yoti mukapereke ma ID ku Mozambique kwa anthu 1 million ndimafuna ndikuuze ndikunena kuno anthu amene osazalowa muno komanso mupwetekesa anthu aina kandi tilemberanso kalata boma la Mozambique kuti lizowe kuti ngati munthu wawo wa ku Mozambique azapezeka ali muno ndi ID ya kuno titamfufuza kuti ndiwa ku Mozambique sazabwereranso kuno tizathana naye. Ndikuyankhula mobwerezabwereza zimenezi. Anthu inu amene mwaudzidwa 500,000 ochokera ku mpingo ngati muvomere ndikuchitani zimenezi ndinu fiti masatanika anthu opusa konda dziko. Ndipo ngati ndikuli mbusa kapena mazibusa amatha kupa kukopa ninu kumavomereza za uchichiruzi pamene zinthu zadula mukulephera kugula mbusa wina akazuke yayi tiye mkalembese ma 10,000 ndawa ma 20,000 ndawa akayambeso kundama kuti tizakupasa tizingongole olata kupasa ndi India tita kukumbeani ndizanu. Kaya mbunifese saka ndimafuna ndiyankhule chonchi mbawanga omaliza apite ku zipani izi chipani chachikulu muno mdziko la Malawi mosongodzedwa ndi president Professor Arthur Peter Mutharika cha Democratic Progressive Party. Uthenga upite ku chipani cha United Democratic Front UDF. Uthenga upite kwa Ford ndi president Enoch Chehana. Uthenga upite ku Movement Liberation fighting what mosongozedwa ndi Prophet David Mbewe amene ndi one of the freedom fighter here in Malawi. Munthu odzodzedwa wa Mulungu, munthu amene amatumikira Mulungu komanso munthu amene ali ndi chipani chake. Uthenga upite kwa iye. Uthenga upite kwa akamurepo Kaluwa mwauze kuti Mutholo akutumiza uthenga umene. Uthenga upite ku chipani zonse zolungama zimene sizili mutonsemo kuti if you try to make any mistake to join this stupid government ndizipani zimene zili mbenepo ndiye kuti mwathapomwepo inu amalawi akulira amalawi akudadaula. Ndimafuna ndiwauze anthu amenewa ma president onse azipani zimenezi go and sit down with Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene amalawi akufuna sopano pano sikuti mwakuti kapena mwakuti kapena kujiva but no senu mumange chibozi mupulumuse Malawi chifukwa Malawi watopa Malawi akulira. Nkani ndione na kuti ife sitifuna tiwaone aino kechehana ndimafuna ndiwapange kongachureta aino kechehana chifukwa ndi muntu mmodzi amene ataona kuti maso anga mmene amaonera zimene zinandipangisa kulowa mutonsemo si zomwezo. Malawi akudzunzika anafa mpukamo kutawamo kuti ayi ine moto usindi kuuvomera. I want to salute you sir because zimene munachita zija your excellency ndi zinthu zabwino zapamwamba kwambiri. Ndimafuna ndikutokoze ndi kwambiri ndimafuna nditokoze fampekesera za klasi kumveka kuti yatupera kupita kuwa kongeresi yatupera kumuza mpira kuti azakhale running menti iye yatupera mukonzera kuti akhale ndunda iye yatupera kufuna mkopi wa mtumiza kunja kukagwira izi koma till today atupere waima monga atupere mruzi pa most beautiful kumphatikizapo akuluakulu onse ndimafuna ndikutokozeni light honorable atupere mruzi ndimafuna nditokoze inu akulu akulu ngati achina a prophet David Bewe kudali koteka inuyo kujoina na diao kudali koteka jipani chanu cho kukatenga fundi kwa MCP kuti maononge mavoti antu ku Southern Region ndi ku Eastern Region kuti mugawe mavoti tolinga antu awazawine koma you still stand strong and you still there at one place thinking kuti tipange chani kuti tiwombole dziko. I just want to salute you sir. Ndipo ndi mafunandi ya mkule chonchi kunena kuna Malawi, dawi ya kwana. Yoti zipani zilumikizane, zipani zikwile chito, zipani zimve maganizo wa Malawi. Ndipo kumapeto kwanza tichose, Nkanga, zononga, Mbozi, zononga, Nyerere, zononga, Zombe, zononga, Zilombo, zokupanzi, zika za tziko lino. Izi zimene zikula blasi. Ine ni game changer, chikoni chawi sina malamba. Ndipo ndi mafunandi ya mkule ni pempe, nonsa Malawi mene muli maiko wakunja. Please to mizani tanjizo lanu, pano tisa mangu yankula, kumangu yankula, kumangu yankula. Amalawi, we need actions. Amalawi, tukwende katipange zintupa ground, not kumangu yankula. Tika mangu yankula, atawakona ngati tukuseka, tukusewela, tukukondwa. No, we need action on the ground. So let me beg you, all Malawians outside, kutana kuti come and closer. Kuti tikale pansi, tikonze ziko. We need your support, people from South Africa, people from America, people from Britain, people from Scotland, China, all over the world where Malawi is. Nimafuna nikupempe nikutana kuti please all come and help us to fund the promotion ziko la Malawi. As everyone knows, kunena kuti Malawi kukuchitika katangalo wankulu. Nimafuna nikuuze na anthu amene muli maiko akunja. Ku Southern Region kuno, ku Eastern Region, ku Northern Region, kwa ikidoma nambala ochepa kwa mbili. Kuna kuta kwa nilisa cholinga chao. Remember mama ilisiwi na pachitu gamo kumakubela. So, nima friend ya mkule George. Na kuti, you guys, inamuli kumeleko, you are there, pachifuka, choti mungu analu wakuti mkale kumeleko. Maybe we never know, kuti you are there, till today, kuti mungu anili such village. You can support this project. You can support this vision. But all what we want is to protect and to save our Republic of Malawi. Please, fellow Malawians, tend to good animate. Commence on my friend, I'm going to Malawi, Bob Wellens. Professor Arthur Peter Mtharika 2019, and now we know, mukaone zo satira zake, umboni, ni zo satira zo mwezo, zemena na zipeza, mu 2020, nipo kuti mujua kuti boma ili nabeledua, and otaniza kuti boma ili bedua nani majudge, ni ruling imena na peleka kuzisanko amini kumirandu imene sina kuzane ninkani imene iwo ana itulusa mululu niyao. May God bless you. God bless Malawi. Thank you. Good day.